no mukino novuga tugendeke neza kubona ngere twakinye match ni match twametrije ni match twabaye concentré ni match wabonye twakoze ibishoboka byose kandi ni match twashoboye kuba turi hejuru yabo tactique makuko wabonye yuko nka 90 minutes bashobora kuba baronse okazi imwe yo gutera migore novuga rero numukinyo tugendeke neza numukino novuga nishimiye cyane ndavye ngene twakinye na result ivuyemo numukinyi ariko araduga bukebuke aguma duga kuko uravye ngene yaje waranangene arata ma okazio menshi canka gatinya gufata responsabilite ariko ubu nico kintu twashoboye guhindura nico kintu twashoboye guhindura cyane mu mikinire yiwe twashoboye kumwongera atarafise cyo gutegerezwa gushota kuko mwabibonye muri match na match herutse ashobora gutsinda ibitego bibiri kurikirana rero novuga ubu ariko arisanga muri equipe kandi ikindi kintu gikomeye cyane ni cyizere kwigirira icyizere akabona ko nawe atari umukinnyi wo gutanga gusa nawe ashobora gutsinda
ni nkaho match za amakipe yagutsinze muri fazare oya soju yatsinze muri returu hahindutse iki
nibaza yuko ni mentalité uravye twagarukanye muri phase retour ko twari twahejeje nabi ikindi novuga ni récupération y'abakinyi ubu turafise effectif dushobora kugira nibaza yuko mu gice cya mbere cya championnat effectif yaradukuse cyane kuburyo nta masolution menshi twari dufise ariko ubu urabona yuko dushobora gukompoza n'abandi bakinyi tukaba dufise na choix nyinshi
hanyuma umutoza match ukurikira muzakina na equipe de Castel de Cari mutakaje mitima ndetse na SNU ugiye gutegura gute rero kubateza ndetse na defense ya Castel
novuga yuko ndarakaye cyane ndakariye mitima kuko yakoze ikosa ritari necessaire yo kuronka carton ariko ndarakariye cyane n'umusifuzi ndarakariye cyane n'umusifuzi kuko uravye ijya carton rouge ahaye SNU ntiri valable baramukubise umuntu asubiye inyuma bahatanze carton rouge zibiri zose se nta nivyo just nda kunya explique ivyo bintu nivyo ntumva ndarakaye cyane kubona dushobora gutakaza abakinyi babiri duse match ikomeye kuri equipe nayo dukurikirana turiko twiruka hamwe ku gikombe nibaza yuko tugiye kuraba ico dukora turabe yuko dushobora kurondera ama solution ashobora kuduha insinzi kuri match kurikira novuga ikarata itari ngombwa ntiwo generaliza bishobora kuba iri ku mukinyi umwe cyangwa babiri ariko nibaza yuko muri rusange uravye n'ingene champion iri kuragenda uri kurabona yuko nka equipe ya Etincelles genda abona ko n'umusi ari kuronka amakarton menshi uravye na Jean ari kwirakina ariko twebwe wabonye yuko ikosa rimwe rivaramo karton ni ibintu bigoye ariko dutegerezwa gukora ibishoboka byose turabe yuko match zikurikira dushobora guhindura
mubo muhanganye cyane cyane nk'ikipe ikuri imbere ejo yatsinze ibitego bitandatu mwebwe ntabwo mwari mwerutse gutsinda diferanse ya bibiri mwe ntimurimo muteganya ko ibitego hari igihe kizagera mukabikenera
birakenewe cyane ibitego nabyo ça fait partie y'ikintu gishobora kugira diferanse kuri muri shampiyona natwe turiko turabitekerezaho ubu turiko turagerageza natwe turabe yuko dushobora novuga gukina neza dushobore kuraba yuko ujya mubare w'ibitego dushobora kukuramo turavye n'ingene shampiyona ikuragenda